siyanqula ngomoya wovuyo kungekho zikhalo abantwana benhlalo yekomkhulu nesibonda inkonde zesizwe ezikhokhela umnombo ngesiko lobudoda inkondekazi ezikhaphela insapho zisiphulula amanxeba zisithuluka izilonda hlobo loko siphilisa siyaphila omakhi abakha isizwe ngolwimi bezama ukusimilisa siyamila kwiminyanya ethi isikhaphele imasikhokhela siphile kudeda ubumnyama siyanqula abantu abadala kuthi masenze igogogwane elingenagama siwisinsipho ngoba amathamba yahlangana kuthi mandididiyele ndibize izikhwele abantu bokuhlala basondele bancamle kule ndebe batye kwesi sithebe baqhentse bajutshe kube mnandi kube yilekese siyacamagusha siyanqula siyathandaza siyavuya siphehla isihlawo sekhaya siyahlamba makucoceke onento afuna ukuyithetha nokuyicela nansi ibhekile makathethe iminqweno iphumelele izidingo zifezeke camagu kwiinkokheli zentsapho ezilele ukuthula ngesizathu zingalali buhlayo kuba zisajonge ikhaya ngelisele.
Many people often think that the journey yobungoma starts and ends with intwaso. However, a sangoma only completes the process yokthwasa once they've been returned home, where they can now officially begin their journey as an independent sangoma. The process of completion is known as uMgoduso. Before entering the home of the sangoma, the gobela first announces to amadlozi and family members that the person who once left to initiate has completed the necessary processes and is now being returned home as a sangoma.
Sangwe, eh, no. Sipape kusha ke makhetha makhulu konke sikwenzile. Sibase ngobhayi singokhetho singomsuthu. Esikhomela bona sinawo nani trouble nawo ukuthi khona yabafuna ukukhona abakhese konke abafundisi ufundisiwe ngisambeke babaleni ekwenzela ukuthavusa abathamba amhlapha kwabo athi bawashuka mamisi bizi yawo aphaka mamisi ukugqirha bawo sithoba bakulayisana bakulanina kaloku mkhanya kude nasizambeka sendawuthi mabavuke ngoba kaloku namhlanje kuvuka iintlanje zawadala thina kaba bantu abadala sizombeka uba nimkhulise konke benisithume kona basekhaya sikwenzile ngoku sinikezela kuni sisithi umntaneni mkhuliseni ngobugqirha benu ze ndisebenze ngendlela yenu.
The family then welcomes isangoma and shows us indumba, which is the space where isangoma namadlozi wakhe will be working from. The return of a sangoma is an incredibly auspicious occasion. Therefore, the slaughtering of a cow is seen as the highest honor that can be bestowed upon them and their ancestors. This process is known as ipanze, and is where izangoma who have gone through the process yomgoduso bear witness and offer their well wishes to the sangoma who's undergoing their process yokugoduswa. Here, izangoma are preparing ibaso, which is then burnt around the home and in Ndumba to cleanse the space of any negative energies that could potentially block the sangoma from carrying out their work as a healer. After all the processes and rituals have been completed, the sangoma is handed the spiritual tools that they will use and is then given an opportunity, ukgida, with their gobela, to celebrate the milestone of being returned home as a fully fledged sangoma.